First.
First. First, oh, damn it!
First.
More like fifth.
First!
Yeah, go ahead, knock yourself out.
First.
First. Yeah. First. Damn it!
First.
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 What?
Whoa, 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 who Yeah.
Where do you think you hatched from, genius?
Whatever, I'm first!
No, I'm...
First.
Aw, damn it!
Hey everybody, my name is Nick. Thanks for watching that video. And I'm all about the three S's. Skating, surfing, and Sacramento. Boy, do I love Sacramento. Please like and subscribe.